Ndiye Chizungu kwa anthu amene anapita ko ku school ngati womaliza school iweyo after 9-15 years ukanikabe kulemba bwino ukanikabe kuyankhula bwino ndekuti nzeru ulibe musamana mize apa zoti kachinachokera kunja chani iyai chimozi mozi agriculture ala chimozi mozi biology tinapasidwa nthawi welengani in fact munthu amene samatha chizungu ndamina libe nzeru kwambiri chifukwa chizungu ma subjects onse ku primary kunja ndi ku secondary amakhala chizungu kuposesa mchichewa umayenera ya kuwerenga agriculture mchizungu kuwerenga biology mchizungu aphunzitsa maphunzitsa mchizungu inuyo amene mwaphunzitsa zaka 15 simukuthabe kuyankhula chizungu chifukwa chani nkhani yake ndi ya nzeru achimwene nkhani yake ndi ya nzeru chimozimozi ndi chichewa che chili ngati kuti munthu walowa mklasi ya chichewa munthu woti wachokera kaya ku Burundi uko wakhala mklasi chichewa zaka 10 amene osayankhula chichewa amene ni nani takataka ya dalu.